onge ng'ato manyalo pimo gi rodwa e piny gi polo. Olinembe gode kochwech duto obolore nyime, piny gi sondone to polo kardakne. Onge ng'ato manyalo pimo gi rodwa e piny gi polo. Olinembe gode kochwech duto obolore nyime, piny gi sondone to polo kardakne. Anapaki anadendi analami, Yesu ino higana, ino kumbana, inka koli rukna, kanepo kangei, Yesu ne ichuri, iresa, mwanda yungi mamusiko. Anapaki anadendi analami, Yesu ino higana, ino kumbana, inka koli rukna, kanepo kangei, Yesu ne ichuri, iresa, mwanda yungi mamusiko.